hello. Oh my soul, hello, have you sweet dream? Bless the Lord,
bless the Lord.
Seafood.
cinta majamu
Yesus
ametenda majamu
ametenda
majamu sifuni jina lake ametenda majamu
ametenda
majamu
ametenda
ametenda majamu usifuni jina lake
Ia
Praise his soul.